ama tumbali vibaya sana mchezo ni 10 point game na Dar es Salaam wanachofanya wao wanakuja kwa sababu ya kwao naipa mpira wao na
each other
Enrico to Aseo. Pass. What a finish. Back door.
From downtown.